Noba bangathini, thini, thina sadalelwa, ukuba kunye. Andikwazi uyicacisa, indlela, endiva ngayo. Kodwa noba bangathini, thina, Luthando, lwenyani. Eyophinde, isahlule, Ndincame konke, ebendinako, ndakhetha ukuba nawe.
Kube ngona phakathi.